Niriwe chanke mwaramutse bivanye naho muherereye nkabanyumwanyi bacu mamuriko barakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakumbanisha kure yacu kandi yanyu ya isi TV. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa irya nino. Turi kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi mwaka w'2022. Nkuko mubizi tubashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye, tugiye kubashikiriza ibirabana n'umushikiranganji w'u Burundi yagandaguwe. Vyoba vyaranyegejwe kwigagandagurwa ry'uyo mushikiranganji, ndetse nabo babikekwa ko boba barabigizemwo uruhara, ndetse tuze no kuraba ivyaranze ubuzima bw'uyo mushikiranganji w'u Burundi yagandaguwe. Turaza kubibabwira vyose muri ano makuru twabiteguye. Nimba wipfuza kubana natwe, fyonda kuri subscribe kugira igihe cyose dushizeko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo. Numwe mu bashikiranganji b'u Burundi bagandaguwe bakiri mu mabanga, yarashwe ariko arinjira mu rugo rwiwe. Uyo mushikiranganji ninde? Yari umushikiranganji ajejwe iki? Yagandaguwe ryari? Nivyo tugiye kubabwira muri kano kanya. Nkuko rero twama tubikora, tubashikiriza ivyanyagejwe ndetse n'ibindi byose biba biriko biratangaza. Biratangazwa Emmanuel Niyonkuru niwe mushikiranganji yagandaguwe. Emmanuel Niyonkuru yari umushikiranganji w'amazi, w'ibidukikije, w'amatongo no gutunganya ibisagara, akaba yaragandaguwe itariki y'imwenzero mu mwaka w'2017 isaha 6 z'ijoro n'iminota 45. Iyo akaba ari umushikiranganji yagandaguwe mu buryo burimwo igipfungu, ari navyo tugiye kugaruka ko. Emmanuel Niyonkuru yavutse kuwa 20 mu kakaro 1962 ahitwa Gashingwa muri komine Rutegama ni mu ntara ya Murambya. Yize kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, Faculté de Sciences Économiques et Administratives et option ya Économie Politique kuva mu 1987 gushika mu 1991. Akazi yagakoreye ahanini mu Banki Nkuru y'Igihugu PRB kuva muri nzero mu 1992 gushika muri myandagaro mu mwaka w'2015. Kuwa 2024 myandagaro 2015, Emmanuel Niyonkuru yagenwe kuba umushikiranganji w'amazi, w'ibidukikije, w'amatongo no gutunganya ibisagara. Yagandaguwe amaze umwaka umwe n'amezi 4 muri ayo mabanga. Iruhande y'akazi yagiye arakora, Emmanuel Niyonkuru yarazwi cane mu mashirahamwe y'urukino rwa volleyball. Yitavye Imana ari komiseri w'ishirahamwe rya basketball muri Afrika. Akaba rero yarafise urupapuro rw'umutsindo rw'umuhagarikizi mpuzamakungu muri basketball muri politike. Emmanuel Niyonkuru akaba yari n'umunywanyi wa w'umugambwe SNDD FDD. Emmanuel Niyonkuru yavuga ikirundi, igifaransa, icongereza n'igiswahili. Abamuzi bavuga ko yakunda gusoma ibitabo, gukina basketball ndetse no kwinonora imitsi mu gutambuka marche. Emmanuel akaba yarasize umukenyezi n'abana batatu. Abamuzi bakaba bavuga ko yari umuntu w'umunyamahoro kandi akunda kuganira no gusangira n'abandi. Yifata ruto ku buryo yari yaranse kugendana n'abapolisi bamucunga. Umugoroba wa nyuma wa Emmanuel Niyonkuru, amatohoza y'igipolisi yarahagaze cane kuvyaranze umugoroba wa nyuma w'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru, maze barihoza ibindi vyose bishobora gusigura urupfu rwiwe. Ikinyamakuru Iwacu caranditse ivyaranze uwo mugoroba wa nyuma wa Emmanuel Niyonkuru. Turi kuwa 31 Kigarama mwaka 2016, hafi isaha 9 z'umurango, Emmanuel Niyonkuru yagiye ku mutangano rukukirabo bita ku makaro yinjiye wenyene aricara araheza yicarana n'abagenzi iwacu ikabivuga ko hari umugabo bazananye mu modoka ariko we yagumye mu modoka maze bamuhera ibyo anywa n'ibipfungura n'ibyo afungura aho mu modoka nyene imodoka ntiyinjiye mu rupangu rw'akabare akaba yagumye hanze umushikiranganji yaragumanye n'abo bagenzi barasangira gushika isaha 11 acaragenda ico kirabo yarasanzwe akigendera naho atari kenshi isaha 2 z'ijoro nubwo umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagiye mu kirabo bita Chez André kiri mwirohero yinjiye yinyongera imodoka kandi ari wenyene ico kirabo akaba yarakunda kukijamwo rimwe na rimwe akajana n'abandi bashikiranganji canke abandi bagenzi nkuko yakunda kubigira uwo mugoroba yashitse yicara kuri kontware maze abagenzi biwe bamusangaho uwo mugoroba hari n'abandi bakiriya barifatanya nawe ikihago kiraryoha bose baguma batwenga kuri kontware hirya gato hari hicaye umuntu w'umukenyezi Emmanuel Niyonkuru yazaraja kumuganiriza gato agasubira akagaruka muri wa mudwi wiwe nyuma gato y'isaha 6 z'ijoro mu gihe umwaka mushasha wari watanguye umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yaratashe nkuko yakunda kubigira ntiyasezeye abo bari kumwe iyo agira atahe yaragenda akariha hanyuma akamera nk'ugiye kwihagarika agaca taha atawasezeye n'uwo mugoroba nyene niko yabikoze abagenzi biwe basigaye baratangara babonye atariho akiri wa mukenyezi nawe yari yasohotse imbere yiwe nkuko byandikwa na iwacu isaha 6 z'ijoro n'iminota 45 Emmanuel Niyonkuru yarageze ku rugo rwiwe Rohero irohero ni wenyene yariko arinyongera imodoka umodoka yari kumwe n'umuntu w'umukenyezi akiri ngaho ku muryango ni wa Emmanuel Niyonkuru yaraswa amasase 3 mu mutwe acarasandaba biragoye gose kumenya ko uwamurashe yari mu modoka canke inyuma y'imodoka akanya gato cane inyuma yiraswa y'umushikiranganji Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yaramenyesheje ku rubuga rwe rwa Twitter ko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru ahejeje kwicwa n'inkozi z'ikibi isaha 9 z'ijoro President Nkurunziza yatangaje kuri Twitter nyene ko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yagandaguwe aca ararahira ko ico caha ngo gitegerezwa kuzohanwa Kuwa 2/0 mu mwaka 2017 umuvugizi wa leta Filippo Nzoboniraba asohoye itangazo rya leta y'u Burundi yiyamiriza ubwo bwicanyi agira ko abenyesha ko umushikiranganji yagandaguwe n'imirwi y'iterabwoba teroriste agira ko yiyamiriza abayiha indaro aho yabivuga atatohoza na rimwe rirakogwa umugambwe CNDD FDD nawe wamenyesheje ko umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yishwe n'abantu atakindi bashoboye guha Burundi ngo yishwe n'abantu atakindi bashoboye guha Burundi kiretse gusesa amaraso ku 2017 umushikiriza manza mukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi yasohoye itangazo rivuga ko hamaze gufatwa abantu 6 mu ntumbero y'amatohoza acaremeza ko amatohoza abandanya kandi wabishe Emmanuel Niyonkuru bazojanwa mu butungane kuva ubwo abarundi nibarabwirwa abishe umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru abo 6 bafashwe yari umukenyezi yari kumwe n'umushikiranganji mu modoka abanyeza mu biwe 2 abaseriveri 2 bamuhaye inzoga kuri Chez André ariwe Benoît Dorimana igipolisi rero icigeze cerekana isano yari hagati y'abakozi ba Chez André n'urupfu rw'umushikiranganji. Mu misi yakurikiye urwo rupfu, icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yatangaje ko urupfu rw'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru rufise ico rupfana ngo no kuba atemeye kubahiriza ingingo z'umutekano zahawe abashikiranganji, na cane cane kuba atagendana abamucungera umutekano. Ivyo igipolisi kitigeze cemera gutohoza, biragoye gutahura impamvu amatohoza y'igipolisi afatira ku masaha ya nyuma y'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru icemere kurondera ibinyegeje buri urwo rupfu. Amatohoza yisekeza ndondeza yerekana ibintu bitangaje vyabaye mu minsi itatu nyuma y'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru. Cyo kimwe rero n'abandi bashikiranganji, Emmanuel Niyonkuru yaritavye igikorane c'umuryango wa president Nkurunziza cabereye muri komine Kemba mu ntara ya Rutana muri Kigarama mu mwaka w'2016. Ku mugoroba wa 28 Kigarama 2016, Emmanuel Niyonkuru yasangiye anagirana inama n'abadandaza babiri bo mu Rutana aribo Adrien Ntigacika batazira ziranotse bena Evariste Nyandwi batazira matwi. Ico gihe bahuriye kukirabo bita ku muco aho mu Rutana. Ku mugoroba wa 29 Kigarama 2016, Emmanuel Niyonkuru, Adrien Ntigacika na Evariste Nyandwi barasubiriye baragorobereza hamwe ku ihoteli yitwa 3M iri ngaho nyene mu Rutana nyene. Abababonye bakaba bavuga ko vyaboneka ko bari mu nama ikomeye. Ku mugoroba wa 30 Kigarama 2016, umudandaza Evariste Nyandwi batazira matwi yanyurujwe ku murwa mukuru w'intara ya Rutana. Kuva ubwo narigera subira kuboneka. Amatohoza ya Fokode yerekana ko matwi yoba yanyurujwe n'abapolisi bo muri API bari bajejwe umutekano wa president Nkurunziza. Muri ntwara nte muri 2017, umukozi w'iperereza mu Rutana Zashe Niyomwungere yari atanguye kumena amabanga y'inyuruzwa rya matwi yarahagaritswe n'uwutwara iperereza mu Rutana Jove Cishahayo, aramuhuragura amahiri gushika abonye ko ategerezwa gupfa. Inyuma gato Zashe Niyomwungere yaguye mu bitaro igitega. Mu ijoro ry'uwa 31 Kigarama muri 2016 rishira uwa mbere 2017, ni ukuvuga umugoroba ukurikira inyuruzwa rya matwi umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yaragandaguwe. Ngaha umuntu yo kwibaza ivyo abo bagabo batatu bariko baraganira, maze babiri baricwa umwe nyene arasigara. Muri ico kiringo hariko harubakwa ihinguriro fomi rivugwa ko mu ryoba ryari risangiwe na Evariste Nyandwi bena Adrien Ntigacika. Matwi akaba yaravuga ko fomi ihejeje kubakwa azoca yimukira Bujumbura. Matwi amaze gupfa, fomi yasigaye ari ya Adrien Ntigacika batazira ziranotse. Bamwe banakeka ko harimwo abandi batavugwa ngo bo baba bayifisemwo umutahe mu bari barongoye igihugu ico gihe. Gushika ubu nta uzi nimba hariho isano hagati y'urupfu rw'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru, inyuruzwa rya Evariste Nyandwi n'izo nama zabaye mu Rutana. Mu gihe atamatohoza y'ukuri akozwe, nta kuri kuzigera kumenyekana. Impfu z'abashikiranganji nizitohozwa mu Burundi nkuko bigaragara. Urupfu rw'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru rwiyongera ku mpfu nyinshi z'abashikiranganji mu Burundi. Emmanuel Niyonkuru, Simon Nyandwi, Filimine Sinzoyiheba, Erneste Kabushemeye, Pierre Ngendandumwe n'abandi benshi, impfu zabo zagumye ari igipfungu kubera abakomeye mu ntwaro bama bazifisemwo uruhara. Ivyo rero akaba ari ibintu womenya kurupfu rwa uyo mushikiranganje ivyo muba mwaragiye mura nyegezwa ndetse n'ivyo muba mutegerezwa kumenya. Nandi hantu nta mushobora kuronka ibiganiro n'amakuru mwene nk'ibi tari ngakumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya Isi TV. Cyonda kuri subscribe maze igihe cyose dushize ko inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo turazi ko ukunda amakuru n'ibiganiro bya misiyo yose tuba turiko turabashikiriza ibihe byiza kuri mwese.